Sabiana gammogo le Thabang Monare e le bone batshameki ba tswa mo Cosmos ba ba seng gompione mme setlhopha sa sore ke ba le kae ba santseng ba gopola gore ditlhopha tshepeditse gane di tlatla fa e ne e le ka ngwaga wa e le setlhopha sa Golden Arrows re bone jalo kgole ba e tlhomile mo fatshe ya go tswa ka Swahil Petsa jalo monna e be a go
tshin because the best form of defending is to keep possession of the ball. Don't give the ball away.
Har bone jalo kholetsana ka rwa. Re tile wa raga le ka bona le Swahil. Ratha! Goal number 7. Goal number 8. Swahil Ali. Atsa khwele. Ai sireletsa e pa mulutu la gagwe. A chika a khoga a ya tlantsele letloa 1 Santos 1 Chomo Cosmos Konza.
If you look at that scenario, Tepo, it's very important for Cosmos to close down the source. They allowed the cross to be played in the box and not a very dangerous cross, but still they didn't deal with the second phase of defending, which is we call dynamic defending. They allowed Ali to turn in that box. It's not possible for defenders, ruthless ones.
Dingwe tsa dilo tse ba katisi ba kgola dinao ba dula ba setlhalosa o le motshameka morago nako le nako bua se rona re tumileng ka sone ka kwano sphiwe tlhalosa jalo se tota rona South African Tenki Matilele Junior Arbone Jalo Koliatena Karlari Diniba Sireletsa Komoragos Topa Sajovo Cosmos Abarwa Leka Katlo Holekawanale Ali Balata Jalo Koleta Bonobu Nolo Topati.
You know, Tepo, one thing I pick up from Cosmos, the decision making, especially in that as a crucial area next to the goals, they're rushing to take decisions, shifting responsibility.
Arbone jalo kholekeo ya go tswa ka morago ka setlhopha sa Jomo Cosmos. Jomo Cosmos. Ai ya tlantsa le letloa bontle setlhopha
slowly getting confidence. That is why now you see Santos are the ones who are now playing the ball on the ground, and if they don't guard against Ali, he's going to punish them.
Arbone jalo Ali. Ya go tswa jano njalo ka Jomo Cosmos. Ba ba latlhaga.
You can play the ball sideways or backwards.
Arbone jalo Santos ba tsa kgole ba romela ko pele Ali wa tlola. Be fetsa fela soletse.
red is coming off and the green is going on.
I could see that, like the blurries of the relay, yeah. I see the green.
Down.
Thank you.
let you know. No? Thanks. Okay. Sorry it's about late notice, because I mean if it was earlier, I could have organized something.
Yeah. Thank you.